ถ้าลมคุณGaga, when did you first meet Nicole?
Mntanam, umkhulu ngamculela.
Uyangikwatisa mntanami. Wahlala ucabanga. Awugana wenzi lutho kodwa usemcabangweni njalo. Angiyithandi lento yenza kumntanami.
Ngingowakho kunaphakade, naphakade. Sayonara.